Tēnā koutou he whakaema ki te kaupapa nei, me pehea te mahi pukapuka pikitia. Tēnā hoki koutou mo te anga mai ki te taki, ke mahia e koutou mo te haere pai, te haere haumaru. O hōne apanui ahau, kuau te kaihau tū o te rōpū āwhina, kei konei he ārahi I a koutou. Ko Don Long te editor, ko Elton Gregory te kaihoahoa, ko ene mātou e toru te rōpū āwhina. Ka roa kia mātou e mahi tahi ana, te mahi I ngā pukapuka reo Māori I ngā tauroa. Tā te aratahu he ki, me pehea te mahi pukapuka pikitia. Ki te kore o kape, me tango I te paituku a waka kotahi, Education Irakati, NZTA Irakati, GOVT Irakati, NZ. E hono ana ki te aho matua, me te mahi o Aotearoa. Ma mātou koutou e āwhina, huri noa I te mahi pukapuka nei. Māku koutou kotoa ako maunga e pānui marunga Skype, kei te wātea mātou I ngā wā katoa ki te tautoko I a koutou. Tuatahi, rapua he take haumaru kei tō rohe, ka āta tirohia. Me whakaaro he pehe te haere o ngā akonga ki te kura, me te hoki iho. Kōrero ki tō kaumātua me te kauniera. He nui ngā whakaaro kei te puka nei. He kape anō kei roto I te aratuhu. Tuarua, me kōwhiri he momo kōrero. Me he mea kōrero pono, he kōrero paki, kei āko e te tikanga. Tuatoru, mahea he pukapuka wātea. Kei te aratuhu me pehea, ma tēnei e whakaatu he ahata rātou e mahi ana. Ma tēnei anō, ka puta etahi o te reo me te mahi pukapuka. Tuawha, me whakatakoto tō pukapuka ki tētahi papa kōrero. Me tuhi e koutou ko o ākonga ngā kupu kōrero. Me rākau nueho mō ngā pikitia. Tukua mai tō papa kōrero ki a mātou. Mā te pōhi, mā te roro hiko rānei. Me īmera mai ngā kupu Māori mā Word, me tōna reo Pākehā.
Māku koutou e karawe I runga I a Skype, I te whakawhiti whakaru.
Tuarima, hangaia he tauira o tō pukapuka. Mā o tātou whakawhitinga tēnei e ārahi atu. Me mahi mā te bookmaking app, mā ngā raui me toi rānei. Te ia koe te tikanga, o te hea he whakamahi. Ā, tukua mai te tauira ki a mātou. Me ngā kupu tika mā te momo Word. Ka hoki no mā o ko Skype ki a koutou ko tō akomanga. Ka āwhinatia koutou, puta noa I ngā whakahaere. Tua ono, me āwhina o ākonga ki te whakapai I te tuhinga kōrero. Ā, me pēra no te whakapai ake I a rātou pikitia. Ā, tuko mai ngā hua ki a mātou. Me ngā kupu tika ma te momo Word. Ki te tono ākarere mai koutou I ngā mahi toi tūturu, me wewehe I a wahanga ki te pepa māma. Ā, me ata takai ngā mahi toi, kia kaua ai e tūkinotia. Mā mātou e hanga etahi kōnai mō te kaitaha. Ki te kitea e mātou etahi wāhi hei whakapai ake, ka hoki atu ki a koutou kia whakaia. I konei tonu me ki mai koutou e hia ngā kai ako me ngā ākonga kai tō kura. Mō te nama hei tā, ka tāia e waka kotahi he kape mō ngā ākonga ngā kai ako kei tō kura. Ka wātea tō koutou pukapuka ki ngā kura kei te paituku a te waka kotahi, kei konei anō hoki a rātou pukapuka. Nā reira, ngā mihi nui ki a koutou I whakapaukaha nei ki te mahi pukapuka pikitia I raro I ngā manaakitanga o te waka kotahi. Kia kaha, kia ngāwari, kia pai te haere.